DJ.
Okay.
Niambe. Okay.
Tell him. Okay. Listen up, yo. Brah.
Cody. Mugama yankula, muma ganizila pamawa, Cody. Mugama tinena, muma yesa, sirimamva, Cody.
Inu.
Mumaona ngati zinthu zanu nzamu yaya Kodi zoti dziko lino limasintha munayiwala Kodi Kodi wana Kodi
mumayesa mangetisande
Kodi Kodi afana Kodi
phatso ya jaja mungalande
Kodi Kodi wana Kodi
mwala wabangoja mugakange
Kodi Kodi nchana Kodi
sikula fakte ungasange
Kodi asisi Kodi do you know sanje ndo ufiti Kodi lady makes cash and then the busy Kodi you go stay like that when we're busy loading you're busy holding meat is just to roast and beef your bodies only God knows till in deep me Kodi siku ndilimos bola picnic Kodi
kasa ise bola vini Kodi
ndenga dipungu man better talk from a fussy fakungu man zaso golo wa maziwa ndi mulungu man osari muntu man so he has a plan Zabobo someday is a gurulu gani Tigaveza mane is a gugumbu sani Tili nyumba zatu tinali ngumba zatu Muma gani zilangadi zato golo lani Ha Kodi Muga mayankula muma gani zila pamawa Kodi Muga matinena muma yesa sirimamva Kodi Muma onangati zintu zanu nzamu yaya Kodi Zoti tigolino limasinta munayiwala Kodi Kodi wana Kodi
muma yesa mangetisande
Kodi Kodi afana Kodi
phatso ya jaja mungalande
Kodi Kodi wana Kodi
mwala wabangoja mungakange
Kodi Kodi sinana Kodi
sikula fakte ungasange
Is it so? You didn't know Zodi jalo jino ndingariba dance flow Uga vina vina balo wa anza go Life moves fast and then it's slow-mo It's a game of times after domo And when you stay humble it seems so normal You meet zikomo, ma lose momo Just stick to your goal, you pass it all bro They no bread, I involve pungu one
Keep your enemy close if you know them son
They'll be putting their nose in your business man Don't be foolish fam, just watch them run Zabobo, someday azagudulu gan Uga beza mane azagugumbu san Muli virgin zan, sanari mbali an Muma gani zilangati za sokolo lan Ha, Kodi Muga mayankula, muma gani zila pamawa Kodi Muga matinena, muma yesa sirimamva Kodi
Inu
Mumaona ngati zintu zanu nzamu yaya Kodi
Bada
Zoti dziko lino limasintha munayiwala Kodi Kodi wana Kodi
Muma yesa mangetisande
Kodi Kodi afana Kodi
Phatso ya jaja mungalande
Kodi Kodi wana Kodi
Mwala wabangoja mungakange
Kodi Kodi nchana Kodi
Sikula fakte ungasange
Muga mayankula muma ganizila pamawa Kodi
okay.
Muga matinena muma yesa sirimamva Kodi Muma onangati zintu zanu nzamu yaya Kodi Zoti dziko lino limasintha munayiwala Kodi